Ngithabo. Mawufiki. Faneke u check ukuthi into ozoyitshala iyo all seasons yini. Uya check ama seasons engithabo kukhumba. Kukhumba. Uyawutshala. Uzwana nehlobo. Ngithabo laphale. Ngifuna ukuthi afunde ukuthi umhlaba uphathwa kanjani. Yini oyifaka emhlabathini ikunikeze ini? Kubaluleke ngani ukuthi umhlaba uyutilize? Ungayeki i-space somhlaba simile utshani. Tshala herbs, ukudla, udle from umhlabathi. Uthe uthanda ukutshala nena chicken mutshala?
Hayi, mina sithi ngiyatshala ngizotshala.
Ispinach lesi.
Hayi.
Ispinach is no, just siyasitshala ke ngoba siyasipheka phela. Ispinach ke jiko su all seasons. Ukuthi sifuna snack, simila ngalo lo wonke amaxesha omlo khuzana. Weather.
Ugogobabeyosti uyivila. Yo uyivile lo sisi, I know ukuthi njengamanje vele ufuna ukuthi kube yimina kothatha over ngempela ngempela and uyazi ukuthi she's gonna fail because angiyena umuntu engathi mina. Mina what I do is sit at home on my phone, chat, content, make money. Le ngadi is not me and she knows that. Feel like uyangiqina manje but nakhona I'm still going with the flow. I'm still trying to compose myself, you know. Ngizenze ngathi ngi-right, ngi-happy ngokuthi hayi no. I'm interested ekutshaleni ke manje. Ngaphela ngincengile sothini.
Njengoba ngilana ngizothenga nawe ngani yami kodwa ke okubalulekile ukuthi ngifuna ukukuyala ngempela. Ukuthi awuzame phela ngijazi ukuthi umndeni wethu ngilwe kanjani ukuthi ngobuyise kade singazwani mamkhulu iminyaka singakhulumisana. Njengamanje I feel ukuthi ngathi wena uyasiqhatha futhi ayikho into ecasula njengokulala niphelele nivuke ningaphelele. Yabona njengoba ngila ngiyakhumbula ukuthi konje ngigcine ngenzeka isilima. Ngiyavuka ebusuku ngiyochama. Chicken akekho kodwa silale khona. Mamkhulu iphi ingane? Angimazi nje. Chicken uvelaphi? Hayi ngimtshelile mamkhulu mina ukuthi ngiyahamba. So ngikhumbuza kule zinto zakudala nje ukuthi mina kudala ngangiloke ngisala nje ngisala. Namanje futhi ngisasala. Kodwa futhi ngiyibreadwinner. Kodwa futhi ngiyasala. Kodwa futhi mina ngiqhubeka itroli mina ngize ngiyikotele mina.